What type of plane is this?
In and alone.
Let us 25.
Fanya hivi. Mtani ni wapi?
Niko chini.
Shika
hivi.
Twende.
Sawa.